listen, Baba, many food time I chose it. Daddy, oh, umejua kunifurahisha. Baba, itakusifu milele. Baba,
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 umejua kunifurahisha.
Baba,
you will hear. Congratulations, you're sin.
Nachukua nafasi hii kumkaribishwa kumkaribisha bibi yangu mpendwa Lorin Nuru Matano Abdalla Kalama
Sasa nyumba moja kitu kimoja.